Maniac Production.
Zimalia Mastiff. Ininda by Mashoko mwanangu ndo tsanangura, kwa uchaenda ndinoda urangarira. Tenda sekuru iwe wote na mbuya, uvaterere uva ndo kuchengeta. Tenda mai ndiko vakakubereka, tenda mwari.
Kangolaro.